ni griffe bana ko ari carte y'u Burundi ni naniro ngo ni run pgm ni run puja udukeneye ataniandikiye inbox so ariyo nico bita umuvumburo og zo kwiganira natazogira iki uzo kwiganira note nababwiye yuko azovungwa nice no muvumburo so muvumburo
Twavanse turahuriye mwijuru nakubiye yuko notangara kandi sino nakumenya kuko rusura rwawe n'uruzojayo wavusanga mwijuru umugore n'umugabo bagwanye nkubwo yasanga imana iguhaye uwundi mugore
kuko utafamara
numva niyo mpamvu rero tuzoba dusa kugira ngo ntituzomenyane
vate nkubwo nturo muhuriye yo basi
turabirenze we cenda byiyumvira ntanu asokera ivyuki vyiza
urabona ivyuki imana kuri umukobwa
ndabibona ari garaba kujya kuguru Idris ndakesira ibigabo rero bisohokera ngana hicaye kuva kara gifitiye one pack nta n'umwe uzo gusanga afite six pack urindi rurarama
ukora byinshi amva nga
utumuma amazi yo muri piscine
mbe wowe utafana gahita sivile we
tewe yego yego kweri nanjye ndakeneye gufata kuri kajya kadrapo nawe Hey, what's the record of Hirofa? She quit Rapo Hedjur.
Hey,
you have to take a creep profile and give Mario Mumaka.
Hey, but Queen Maria is here. If you come, Marina, I'll go. Marina is a good woman. Never know her notes.
I don't marry him. It's a good no more. Stanya, we get shady.
Namushika,
Namushika, we are squinting Hoover.
How am I telling you? Where
were? Asa namushika mwobera
no twara mushika nje
oya basi basa no yenda huye ngutware mushika wewe na mutwara we ntufyina
oya kwera
wewe wari hevyereka
iki hevi
sino kina porno
abije mwakinya na Bain Turo bahita gute
nje si porno
igari
hari wabonye yinjirayo igari romantic time zo mubabari rujya
e musabira imbabazi no
Arasabiye n'ukuri nyakubaha sata mubabari kandi asanzwe ari umuntu mwiza kajye kose Idris ntazi ko apfuye ushaze vuba kudashonje ga Idris n'urusura rwawe rwonyine rwishwe n'inzara bisera n'umubantu
undani bantu boy apana bajya bafizo kindi original
ndabwire bajya kora abafilme ijambo ritinjigwa
Yeah, go to meet. I was looking myself funny. I was going to pick your mind.
It's a sister. Sister, I went to Musadi. Cash no kiss, can't even have it. I did when he week. Tell and that could get at sister. Attention, Kumugabo and Genda Gakan, so Gumugam Rock and Waka would have won.
Kisha, ukaga demo, kana isi sky na chuo, umenda bugi, akaga triko kanzaka. Tinozo akafilme freshi ni kwenye kana kwa pa, filme kidogo juu triko yangu kwenye kana. Juu ni uzi sheman. Kako fresh? So akaga triko, ini ni grife. Bana kwa di karte ya Burundi, run PGM ni run puja udukene ataniandikia inbox so ifanyie hapa ni jione vizuri gakene inbox then kimya kimya wala pako watu wa watu birabasha aro na wangamera majo nasemaje majo ba wanakoga hapa saiko wapi shakaona pale mambo yako safi maze umviriza aro nicho bita umuvumburo oji umuvumburo utavanze na gato hari umudada ngiye kuraba nice sky ari ngaha kandi cyo ndakubwiye cyo atacanganikiwe tamchanganya sana tena hajugi tatakimo wana iko ari hari inyuma ari muri interview nazi ko ngiye kunzana intebe komba ibintu by'amateka atahantu na hamwe nabye kuzo kwigana ino tazopfungwa fresh narababwiye yuko uzo kwigana ino nipo narababwiye yuko uzo kwigana ino tazopfungwa Unabizi kuzo kwigana inota zofungwa Narababwiye kuzo kwigana inota zofungwa Uzo kwigana inota zogira iki Uzo kwigana inota narababwiye yuko azofungwa Nice n'umuvumburo se muvumburo
Osumuvumbura
Numuki
Osumuvumbura ko ari kumwe na Dedi kandi Dedi twavuganye
Hamaje twavuganye
Bara gutiza gakame kuri selfie walahe
Uba wita umuvumburo OG Uzo kwigana ino tazogira iki
Zofungwa
Sivo Grandfrey
Nakozigira ko ndonde gani gipolisi
Ego ari muri emission Yabi hano Mugabo uzo kwigana ino tazofungwa Nice bikwaye
Top.
Umeze neza? Ndiki bazo mfite ni kimwe tunaise. Mwubishitse
tu.
Yego ntacho bishitse tugahurira mu ijuru par example mi nawe sai sai. Tugasanga niko nica iruhande yantuze ya nani ure tsokuca iruhande yandi.
Paul.
Jenze bandi iruhande ya Lazaro. Ivi tukinafika mbinguni nikuta niko pembeni ya Lazaro. Weye nakuona pap. Tunakumbania ochugiriki.
Logiriki.
Eh, duriye mwijuru bunyene
mira we. Uko myo mano kuramutsa Idris ahubwo ati wabonye ko Sky na isi namaze kwishikira mwijuru. Wari wibaza ko tazohurira yo canke mbazi. Eh, kandi no tangara kukubona mwijuru re nka wewe. Eh. Ngamwijuru nti azoja ayo masura Idris.
Isura senge n'umutima.
Ayo masura nti tuzoya jana ayo.
Oya, none isura senge n'umutima.
Bona sase ukumvisha yuko nti twahurira mwijuru.
Eh.
Nazomenya kuri Idris kubera bavuga ngo tuzoba dusa n'uvuga ngo ayo masura ntazoja mwijuru.
Mm. Aciye bibita. Na ikintu
iyo gakamera kawe kabona fresh iwe.
Eh. Cyana iyi niyo atakata.
Mimi na Idrisa nawe yishike kuri
tere. Eh, turi kuri tere.
Idrisa ni bon.
Mimi ko fresh. Agent meze neza cyane.
Mwaga. Ni gute ko turi nga Black Star TV.
Mnapigwa ama siko ni vuwa mena mba mwa.
Bro na uragufa sho no mvumbo rose.
Kina afika ba brother na sema tatu na tu faire bien.
Eh, ba meze neza ko meze neza.
Ba grand frère afika mbwa ya Ronz uyu mtumaza mna na mna kataka moya atakuwa fresh.
Ni ya shamba litinji go ya kuye kuri.
Eh, akini mtatu faire bien.
Kuri isa yavuye kuri nzisa.
Eh.
Ara niwe ngira ngo yazanye iyi ide ariko filme nyene iri kirandikwa na Eva Lisahil kubera yuko ari we
mwana wona ashi kwanza ngwane kwanza ni mungi mbabaze basi kuju ni sibaderange umviriza urindira gato na ice ngwa kidogo umviriza kwanza basi gato na ice sivyo juri kugira bigenze ona ona kijana wewe nasikia mko utoya ma filme sivyo nipate tumda kidogo eh jumi ni sinda vyase na ice ju utoya ma filme misiko kuma filme hani ndio sinema iwa nyuzile ma sinema bashizaga bana kuchumita chumita Nini? Nini wakuchumita nemi sinema none we? Diki. Diki. Nemi sinema ndio wakuchumita. Eh? Nice. Mi sinema ndio wakuchumita.
Kamera ni fresh ndak.
Eh ni fresh ndak. Nige ari tugende oh kijana. Eh ni micro ushaka uyifatire ko nkeneye ijwi ryawe gusa.
Eh, kwitava. Ngo ni nkuta. Aga pensa ko jabanikisha malenge.
Mane acha tsiya ta.
None mikirija ku mutwe Idris nawe rwose.
None ga nice. Turahuriye mu ijuru genda. Kizo tafurandiye usina permission ta gusumbura. Eh sinda gusumbura sivyo. Je ni ibazo bikera gusana yifise kuna mudada. Sivyo bike. Turahuriye mu ijuru genda nawe.
Ndu mudada wawe.
Ba Bain Turo. Urumva?
Cyane cyane. Twavanse turahuriye mu ijuru nakubwiye yuko notangara kandi sinona kumenya kuko urwo rusura rwawe ntiruzojayo.
Akanya kugiye ko je ari dufate nk'umiyunani kutana naye kwanze. Kisha nawe unayingiye.
Nene kumenya gute kandi kose tuzoba dusa no menya gute kuri Idris.
None sa dusa gute. None uzomenya ati ya nimwe mu yanaka cyane yanaka. None uzomenya ati uko biri kose. Eh.
Kuko ibyo bibaye uranze ari ikintu cyoshya kiba. Ibyo bibaye byawe ndibyo kuvuga ngo urumva arazi ko kugira mariage bavuga ngo tuzosezerana. Ngurupfu niko ruzodutanye wavusanga mwijuru umugore n'umugabo bagwanye nkubwo yasanga Imana iguhaye uwundi mugore
kuko utafama rari
numva niyo mpamvu rero tuzoba dusa kugira ngo ntituzomenyane va za micro za babandi
kuko ntizomenyane
ntizitari ntambara
mwijuru ha ubizi byo mwijuru sivyo mugabo dufate tugiye uko nyene dusa nyene ndo tunafika kuri
yabitesa
eh kubera urazi uko habavuga ati tuzo urazi uko munafuye avuga ati tuzohurirayo manake umva hazo bukumenyana. Eh sasa wewe tunakungana eh kutufate yuko ari kunyene dusa mimi unaniona pale mimi nkigishika ikintu cyambere wewe nkeneye kumenya ige santima wogira tawe santima gani
navyata none wewe kutari umuntu wanje navyata
dufate nk'ubenture muhoriye yo basi
twabire nzewe cyenda byiyumvira
benda kubaza ikintu kimwe
n'abantu basokera ibyuki byiza
urabona ibyuki imana kuri umukobwa
ndabibona ari garaba kujya kuguru Idris ndakesira
urazi imita irimo iri kujya ku mama
ya ndaryambaye
urajya kwa na mama
ibigabo rero bisohokera ngana hicaye kuva kano yifitiye one pack nta n'umwe uzo gusanga afite six pack urindira urarama
biyafyanye urabona kuza ngaha
ya bisa nkuko ari ubwa mbere umugabo ibyo amaze kubona agiye n'umwe twavanse turi mu kiganiro bijya bigurumbe ngo ni gigimani
kubera byinshi amva ngaha
utumuma amazi yo muri pisine ndazi ko atamahera ubwira utuma winywera amazi yo muri pisine aguha akarahuri ntacu
bigenda gute ndakurungikira ugiye kuri whatsapp ama bariya akesanya ishuri
abari akesa ku ishumi ibyo byari
ryara
kagira inkuru ibyo byarabaye
ndayivuze
kagira inkuru
nirekane nimero yawe na pigi na
shirako ahubwo njye nawe nyandikira umbwira ngo ntiyakesa nyishuye akati ibi navyo nibike
ni kusikirisha audio yakese hapa ku namba yako
ufite kuvuga ko whatsapp yanje bayihakinga
oya munyuma kandi wacu usubira kandi kwira ko
nta makuru mbifiteho ibyo bintu
nta makuru bifise
hari ryara
hari samedi wa musi wa ntu zinga
ndono ye kiganiro cabandi
baragukorera wa musi anniversary ya bright eh byagenze gute ndakurungikira ugiye wewe ucunje n'ubije ugiye akesa yari nyine
cyane ntavyo nzibyo
eh
ntenzi ko nakwishunye
aho akesa yara
wewe mengo twa dufitanye oya
naka
program ka dufitanye
eh
none umva ibyo bintu byo bagute wewe umva kuri umubona
mbe hari inkuru nigeze gupasira abantu bagira ubwoba barayibandanije
ya
y'umusani y'umugore w'umuntu
nabonye kuri stati yawe ahubwo warasaze
eh
ndi mukuyibandanye cya
eh iga maria jujya mu jama yageze amwe muto yokora ubunye nakire kare byose usanga itakira
eh yari eta civile
oya se eta civile ari dot iga eta civile niyo mariage ya vre mbe wowe utafanga eta civile we
tewe
eh
yego
eh
yego kwere nanjye nakeneye gufata kuri kajya kadrapo nawe Eh, wazi ko rarahira wafashe ku idrapo hejuru.
Eh.
Ijya foto itagiye nko kuri profile ngimareyo nk'umwaka wose.
Eh. Mbaka umvuzo uzoyigira gusa kugira uyishyire gusa kuri profile.
Eh, kugira ngo mfate no kuri ya drapo. Erega ari bwa mbere nzo ndayikotse ko je kuva niga kuva mu wa mbere muri premiere gushika meza amashuri. Nta na rimwe nari bwaje imbere ngo je nduze drapo wibaze.
Ah, umva ukeneye gusa uzokorewe gira kode kuri ya drapo.
Eh.
Hama warazi ko bahita mu marene. Kuri mariage yawe ifuze ku marene wa gaba marene ameze gute. Ku marene n'abari umuhanuzi.
Azo mu marene ameze gute.
Eh.
Yo murasta nyene w'igisheri.
Ndamushikanje.
Ndamushikawe. Cyako yakubiswe n'inkuba. Karamuhonze ndak.
Igomeje? Kubera?
Nge nkuje wabamarene w'umuntu.
Eh.
Aho ndabaye marene w'isi yose.
Ni mura fite musaza.
Kera?
Yabaye marene w'isi yose.
Washaka ndamumuhe?
Eh.
Ni yomwemera.
Inda tukomeje.
Nkaje masura ntiyoza mujyanga iwacu.
Kubera? Kubera iki?
Ni sero ko mwishakiye.
Eh, nene nkaje nkumwe hasho. Ntanga gasaze kakampagararira.
Nyo utandukaniye na mushika.
Kabiri kose. Aura zikora kuri dote, namba ari kuri dote, ahamwe aza gahungu kaze kiyambisa
gahungu. Ngeboro birakuruhisha.
Rindira. Urabona kuri mariage agatipe kaza gahagaze gutya, kana kuya kana kana. Ukaje ngongo ngongo gacore ngukore nga. Uragafise wewe gasaza. Nkaje umunsi nagiye ndakuje ku dote mwanamu. Urazumpamagarira imbere ni kofi.
Malheureusement we nta nuwo kwakira muhiro. Nga yo chikujya.
Iwanyu.
Nga zacu zikunda abantu bisera nkuko kwiwawe. Yego munsi zo celebra. Ukuzana mushikawe rero nibindi bintu.
Tukona suka zibaye hawe ziko.
Mako kanyama sha Idrisa.
Uza gute none.
Mwebwe? Nkisera uko mwishakiye siko nakubwiye munsi uko mushaka.
Nawe kama kesho na problem nina pisa. Nkaba ngwa fisi nguvu none.
Nka wewe.
Ufata kamera sho ugufatira.
Ewe ntacho warubaye. Uzize ugo rusura.
Asa nabi we. Uza gute.
Musuko wishaki usagute none wo washaka gusagute
ayisoje gusagute basi je ubona nkuri umukobwa meze gute
asa namushika
basi ngire kuno mwenoto kageze ku imanzika ndabwo mitira umukobwa meze gute
wewe asa namushika mwobera
mutwara mushika nje
oya basi basa none ndahuye ngo twari mushika wewe namutwara we ntufyina
oya kubera
Mwe wari hevye reka.
Iki hevye? Mungu wangu.
Nari nkombye inyama yose Idrisi.
Mena sune wena he madiru toki.
Porno sino kina porno.
Nwa kini ki?
Sino kina porno.
Abije mwa kinyana Bain Turo bayita gute.
Njya si porno.
Iki ari?
Hari wabonye yinjirayo.
Iki yinjiye? I'm not a man. Umva ko izo romantike zanyu atari ntoze.
Biface no yavuze ngo ndafise nkanje ngo tugirene.
Mugabo urumva ko ntoze yaturuye bake yamwomora muri ntoze muri empire.
Mazo mubabari rujyamo.
Ye musabira imbabazi no.
Nasavye n'ukuri nyakubasa ata mubabari. Kandi asanzwe ari umuntu mwiza.
Kandi we ntoze nka ameza yambiye kuri mu empire wewe. Akese.
Akese. Ndu mu empire ndu mu akawaka ndu mu bantu boy.
Ndumubantu. Kote yane.
Oya ndumuki. Ndumureyare, jende ndumureyare.
Jende ndumureyare. Ndamine ku bantu, ne ndumbona neza
ko. Kandi jani giye mu Barca sometimes yo yatsinze.
Yo yatsinze. Ah, urumva yo munjama.
Buza turaje yo bihiye.
Eh, shuko ba bimeze no. Ntuzara komeye no reka kajya.
Eh.
Kaga tipe kame ka kujya ka kare ka umwe.
Kanja kandi ndinga.
Kantuze ijyake nani ugime na gusanga hariya kuri Tanganyika
Jaya wa Sky kuri Tanganyika
Amusi hariya kuri Borabora
Jaya mwene ya Mable Sengi yumva kuri Borabora
Nice, tuba direkte bara Kami na gusanga mutu amiku mwena mwema 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 mwema
Hago jen nigera nguinzo Jaya si nigera nguinzo kwa mwema ondo
Mama nice, basa ni msule mwema
Ndagu heko
Ema?
Kaje kose Idrisi ndazi ko apfuye na ushaje vuba kudashonje ga Idrisi n'urusura rwawe gonyene rwishwe n'inzara.
Kisi na sura mbaya sal. Ngoba namba yingu mubantu sabitemera neza.
Ni mubantu kandi wewe. Yego kwera sha wisera no mubantu.
Wundani bantu boy wundani. Apana bajye bafizo.
Eh.
Kindi original. Vreban.
Free bantu kwe
umwuzukuruza wa semavumba
be bijya bintu kunda kwandika ngo ngo nimba ngo simbizi ngo mwene ndi
simbizi ni soko kuri semavumba ni
soko so wa fisi zina ntazi mbuga niko ni wo mujyanga
no mujyanga so nasezana ni kwaje so ndene na batu
ndika dukorane ahubwo nsa ndabihego
ngo rapanga ni pole Ndakubwira ati sister attention ku mugabo wanje genda gake nzose kuguma umuvuga muri aka kanwa kawe urabona. Ni urya mudadari wahafite ikinyabupfura nimba ari kinyabupfura mbari ndera. Yarakurigase. Ntubaye yaramukubise. Maze ndabakunda sana ni nice. Aho ndamusanze nta nantu atazwi n'amategeko. Sana yaje biya nabaye ndere kya. Ndabwiye ko ari muri mukubita umwici muri ndagaswe. Nakunze ndasatira muri uko tabagiye kuri nda. Maze.